shit and I'm doing it as gauze. I just do this shit like I had gauze. Nez God, I'm just saying that I'm going in odd. Most of the rappers and most of the adapters would never be saying they know that it's tragic. Yeah. Just that they hit the vape before I continue this Pokemon site for 2020. When you know me, I do this shit with plenty fun. Soon I have the plenty funds and I do this shit, so it's really funny if you think it's fun. But it's more than that, it's more than that. Bada bottom, bottom. Bada bottom, bottom. Team Rocket go, team go at it, team go Rocket Sadao, Moto de Kane go. Ba da ba da ba da ba ba da ba da ba da ba da 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 da